fungai mutsinzi ndiro dzina langa ndipo program imene tikupatsirani ndi program ya Tikudziweni pano pa Times ndikulandireni kumanso ndikupatseni moni wa nsangala ndi chimwemwe lero program imene ya Tikudziweni imene timakhala tikudziwana ndi anthu osiyana siyana amene mwina mmadziwa ndi zinthu zosiyana siyana zawozo timabweretsa pano ndi cholinga chonati mudziwe mbali ina ya iwo imene inuyo simukuidziwa maka maka zokhudzana ndi iwo onotsopano ngati munthu osati iwo ngati munthu amene mmamudziwa kuti mwina kaya maimba kaya ndi mulakatuli kaya ndi wazisudzo koma ngati munthu weniweni asana pezeke kuti ndi azitsuzo asana pezeke kuti ndi oyimba ana abadwa kaya ngati ndeyifeti mafuna timvetsetse nkhani zokhudzana ndi iwo ngati munthu Frank Kaunda ndi mlendo wathu lero mprogramu ya
zomwe
funso limene ndimakonda kufunsa pa Times makamaka mprogramu ngati imene loyambirira ndiloti kuti Frank Kaunda ndi ndani
Frank Kaunda ni nyamara wazaka 25 zakubadwa ochokera mudzi mwa Mwalembe kumangoshi kuno Malawi.
So Frank Kaunda dzuka bwanje zimenezi Kaunda wa kumangoshi zuenda bwanje
Kaunda wa kumangoshi Kaunda ayu ndikhulupira kuti maina amenewa ndi akomwe kumpoto uko kapena kuti tingane uli chakunkhata bei kuno bwino anangobwera kumeneku kudzakwalira ndikhulupira nthawi imeneyo ngakhale kuti zifufu zesu ndiko zoyedwa nazo kwambiri koma ife nga kumangoshi basi
mapfunziro aenda bwanji kufikira tsiku la lero umoyo waenda bwanji kufikira tsiku la lero
umoyo unali kuvula kwambiri kurengera mena badwira nabadwira banja la umphawi kwambiri losaukitsitsa umano kufikira lero timangothokoza abe kuti kwanitsa kudzipezera lokha kudzipezera lokha zovala
lero ndinopata
yeah
sidafike
kupatako
sidafike kupata
no tikwesa isabe
okay
ndithu moyo nalo vula kwambiri kupweteka moti mwina mboni yaikulu kwambiri na nthwena amene akunonera amene akundidziwa bwino kwambiri kumenda chokera
okay
ndithu
mapunziro adaenda kuchoka pati kufika pati
mapunziro sana ili bwino kweni kweni chifukwa oloni certificate ya form 2 ndibe ndithu
now ngani ya certificate ya form 2 i yandibweretsano pa funso la kalembedwe ka nyimbo zako tikamba zambiri zokhudzana ndi mmene umalembera nyimbo komanso mwina amene umawasirira ndi zina koma tikayangana luso la kalembedwe mwina tingoyerekeza kuti nyimbo imafuna chani mwina zinthu ngati mikulu iko zinthu ngati miyambi zinthu ngati zifanifani ndi zina zonse zimene ndizofunikira ngana mmene yaimbidwira koma ndingoyangana kalembedwe kama onetsa ngati kuti kasukulu lukalimo njani makamaka mwe
ndi mangokhulupira kuti Mulungu akama mu nthawi ana mpanga munthu anampanga nzeru ndithu zachibadidwe ndi zeru zimene zozo zimene zimandipangitsa bene lero kuma peka nyimbo yonchija kumalemba nyimbo momuja mmene mmamvera muja mpaka anthu kumazikondanso ngati mmene mmadziwira muja komano sikuti nzochoka ku sukulu ya
aha umapemphera mpingo wanji Frank Kaunda anthu akhonza kufuna kudziwa ndikukamba izizi chifukwa chonena kuti pali nyimbo timarijani nganganga mairijani try ndi nganganga yes pali nyimbo imene ndi nganganga ukaimvetsera mwachidwi kwambiri imaoneka ngati kuti ikupanga atake anthu ndithu a zipembedzo zina zake mmene achitira zinthu zawo ndi wampingo wanji Frank Kaunda
ine ndine wanglikani mpingo umenewu ndimene ndithu kubadwa kukula ndimapemphera mpingo umenewu komano nditafika nokoti nditakudzisankhira ndekha chaichi choti nkhoza kumapita ndiye pano pano mapempherano usisepi
chidaenda bwanji chisankho chimenechi
chisankho chimene chinangobwera
mudatsatira mkazi
ayi ndinangodzisankhira ndekha nokuti nkhozolowera
okay
chifukwa uko unali mpingo umene makolo anga amapita nalibenso kusankha kulikonse kumene ndikadachita nthawi imeneyo komano ndidakula pamene ndaona kuti ayi koyenera kupita ineyo ndikuko ndithu
nde nyimbo zako
Yeah.
Umapanga target ndani chifukwa ineyo Mene ni mazimvetetera nyimbo zako ngati Frank Kaunda. Ineyo notsopano ngati fungai mutsinze ndikasanduka womvera.
Yeah.
Fo nthawi ina yake ndithu ndimachoka ndithu pa malopano nkukakhala womvera kwathu. Ndende ndikamamvetsera ndimaona kuti zinthu zambiri zimene umapanga target ndi nkhani zokhudzana ndi zochitika chitika mchikondi. Nkhani nso yokhudzana ndi miyambo ndi dzikhalidwe zathu. Mwachitsanzo nyimbo ya mulanguli nawo kumaso chitsanzo china ndi nyimbo ya Supuni. Ma targets ako ena ndi ati ati makamaka umakhala ukambirana ndi ndani kudzera mu nyimbo zako.
Nthawi zambiri ndimakhulupira kuti anthu tikakhala mmagulu nkhani zimene timakondo kambirana nawo mmagulumu zimakondo kukhala zitatu zandale zampira kumaso za chikondi. Okay. Zimene timazikambirana kwambiri tikakhala mmagulu aifengala nyamata ndiyeno kundaleko ndikumene singakwanitsireru kukambirana ndi anthu kamena kuti kwafotokozera tsanentsatani wandale singakwanitse
sungakwanitse kuti kuopa kupsha manja kapena zandalezo iweyo sibwenzi lake chifukwa ineyo mwachitsanzo nkhani ya sports ndiyo ndivuta kwambiri kuti nkambirane ndi anthu osatifuwa choti ineyo mwina siningakhale fani kapena kuti ndikhoza kuopa china chake koma fuwa choti zimandivuta kuzitsatira nkuzilondoloza bwino.
Ineyo kwambiri kundaleko ndi simbali yanga yayi.
Simbali yako?
Hai.
Suna vote?
Ndi mavota ngari zika.
Ndi umavota bwanji ngari ndali sali mbali yako?
Ndi mavota kufuna kuti ntsogole, yani kusankha ntsogole ili wadzigo la Malawi.
Ndi ntsogole ili umamudzua bwanji ngari ndali sali mbali yako?
Ndi mazisia ndali ya zubadera kuma mkuna no ntsogole ili amine agwene na ukana ntsogole.
Magoli ndi ya ntsogole ili wabwino.
Ndi chudi.
Ugatara manifesto ija nkuona kuta kuti muntu amene ingotani kuta kutu onjeza jana bora amene.
Ngari muntu. Aha. Zine zuzu zugwene ya ukana mbasi mwe kuri asanke ntsogole ili amene. Kupatu wa kusia ndali. Ya. Zine chimene yu nchifuwe jimene mabodera.
Eza bwini.
Kufusoro mweli ija, limene mwandi fusa kuri ndukubanga kwambiri target ndani. Izozo ndizodi, zintu zitaru zimenda zikamba zia zimete makondo kambia na utika kakara wa guru.
Yes.
Ndi maona beguri, mbali mozi ya nwa mango higa mbanga di mungo mosa kambitsitsa. Mosa longo sola kuna buino uli chikondi chikondi kwenye nino ni jani.
Yes.
Maka maka mbala chikondi. Ndebe nijifoya kendi makonda kukumene yonkana nwa mbili ya makuzembao. Ya makonda kungonena kungozinena kuti ayi ndimakukonda ndimatere komano chenicheniyo chikondicho pamene chimachokerapo osafikapo. Ndi ndimafuna be kuti kumene kuja kunzikafikako ndithu
tikumbutsane kuti ngati mwango tipeza kumene pano ndipa times ndipo tiri mkatikati mwa programu ya tikudziweni. Mprogramu ilero tadala kwambiri ndachita ukankoka ndithu ndachita ukatenga pangulu munthu yamasowa kwambiri. Safuna dzone kaoneka amangochitira mwa nyimbo zake anthu adzingoona nyimbo zakezo koma iyeyo safuna kuti adzone kaoneka iya ndenda chitoka ntenga ndithu kutali komwe kumulanje nkhani zake ndithu kuti inu ndine tidziwe mbali ina iyeyo kupatula mwina make kuyang'anitsitsa kwambiri nkhani zokhudzana ndi zoyimba imba. Ine langa dzina ndi Fungai Mutsinze mlendo amene tili naye ndi Frank Kaunda ndikupempheni kuti tikhale limodzi mprogramu imeneyi pakuti sitinati mudakaliza mbiri mprogramu we. Koma chosangalatsa nchonena kuti mkulu ameneyi watulutsa kumene nyimbo ya tsopano tatieni titsatire nyimbo imeneyi.
Ndinkangomva kuti banja koma pena sanduka bolo ukafusa omwe ali kale manja wa somebody baby babe ndizatera mchibwenzisi ukangofika mbanja mosole zose zokata amuna ena ndiya kambala kalibirao kuchechera mwani mkazi ya mango kalila mpira na gharani muda mpata wana adafuwa na kare kujira hedina sina amango kala mena gharani odi banja mkugila mamuna ndiya kambala kalibirao kuchechera mwani mkazi ya mango kalila mpira mafunira mkazi mwina pali zifukwa zina nsozo mwe mkazi ya mafunira mamuna koma ine zifukwa zangu zisinali zambiri ah, ah, ah. na banjo sadizizi Njomba zomwe mugundi bwisazi kutindi kutanza nititazu zitawana Sisi ngati kude kumazemba koma bodi mulungu wadalonje sasa mosi Mukulowe sano kambeko mbanjali ya munanga Mudandi yamba no kazina sinkwa nita Koma kwezi mugundi puzita Taona nyichigondi chandi pepeleza lelo ndi wana omwe kumandiro selana Mugundi sunza pambiri pe Oma ona ndi makukonda beine Mwina wali njira ina Yomwe uta isa kutinti nivona Mwina ndi mankwala goma be Kugana sinta kalende
Namuna ena ndi ya gambala Karibe lao cheche la Mwali mkasi ya mango karira kumbira Nanga hatani Muda mpata wana atafutwa Nakare tukila agenda sina Amango karabe nanga hatani Oti panja mkumbira Mwamuna gambala Karibe lao cheche la Mwali mkasi ya mango karira kumbira
Siyanji nyumba janu Nizongo mazanji ziri kujibwezi Zomwe mkazi wanu walibe Buzira nule megeza banja Buzira nikupepe samuga lagwa Zanga inu oh, oh. Kuli matenda msai wali Mtima wa udambala omwe Unga kale azima yena wanso walinao Agusia mamuna wa mnyumbo ya mbangu yenda enda So panja ndi ya zibambo yena
Program yake tikudziweni pompano pa times ndine fungai mtsinzi kucheza ndithu ndi mlendo wathu Frank Kaunda nde Frank
yes
mchifuwa chani unaona ngati kuti pali kufunikira kuti tidzikamba nkhani zosakambikazo chifukwa ndatsatira nyimbo zako ngati moyo umapitirirabe eti mulangule na oyi mulinkhaniso ina ikulu kwambiri mphini yobwereza muliso nkhani ina ndithu yaikulu kwambiri chifukwa chanu umakamba nkhani zosakambikazo chifukwa choti nangasa ambiri amangonena iwe ndiwe dzuwa langa iwe ndiwe duwa iwe mano wako mwakuti mwakati
yes.
chifukwa chani unasankha kuti udzikamba nkhani zosakambika zina somwa izo zooneka kuti zikhoza kumveka ngati zofuna kulaulako pang'ono koma zoti kuti kumapito kwa zonse zobweretsa nkhani ina yofunikira ndikamba zimenezi in reference to nyimbo ngati sukulu ndi nyimbo yaikulu kwambiri nkhani yake iti mmene mujambi nkhani yaikulu kwambiri chifukwa chanu umafuna kukamba nkhani zosakambika mchikondi
nthawi zambiri chikondi ineyo ndine munthu wokwatira ndi banja Ndiyebe, ndi maka, ndi nthawe ila ya ibu wambili yonyeza nipanja langa Ya ndi, mwazina, nkani zime ndi makambia naso, nipanja langa, ni nkani zosa kambia hasa Ya, nipanja langa, ndiyeno, wambili ndi maka, ndi nthawe ya ibu wambili yoma jeza nao Kuli adzindi uza, kabina kuli azindi yankhula inewe chinthu chimene mwina iwo chidza kinga mapangitse kuti adzisaka
communication as an ongoing process mu banja kuti nthawi ndi nthawi mudzirumikizana chifukwa mmene zinthu zingachitikire lero si mmene zingachitikirire mawa
ndi chonjo nyimbo zanga zimayambira pamene boko zambiri
zimayambira kwanu
zimayambira
kumatuluka kunja
chifukwa ndimuona beuri ndiye ndimaona kuti Izi ndizi nkhani zimene ndikhoza kuwapatsani komanso anthu akhoza kuzimva ngatibe chabwino zolaula beyonjo komanso kuti mpaka zingakanikitse kumamvera
komanso kuti ndi zose si zose zimene zimakhala zochokera banja ngati yasukuni tetengera banja mwanu kuti ile conversation ya banja mwanu ngati
ayi
ayi Frank, moyo wako wanabudisu na chete wenda bwino bwino kweni kweni kumapata kalipano sitenga nina wisu wenda mungu wanena budisu wenda kwa nubandere olu mungu ito hata uti tirani uje hata uti tirani jimwara pomba moyo wanu wanda kalipano kwa wenda mudasu ntabwanji kujoka kumoyo umene unaluvuti lago kukafika kumoyo umene mwa bwino munagana unarindu nubata ndivo mereza bano pote mpaguru kuri inuyo magano nari ndinovara ndende fomere sori sinovara jabuno kuma tinene kuti pada kali pano mwina ke moyo kuenda cha usuntha moyo umene uchoka mbali inayo kufika mbali inayo mchani matani
nditokoze kwambiri ndifuso limene chifukwa soko ndimeya so ingali bikitse so anhu ena mwina kundona ya mwina so amana ndona kale kale amene mwina kundona kwake so mwatso pano ndoko ndife anthu amene kunyukwatu tinabadoka ana 13 ane mutagona kuti banja losauka banja lovutika kwambiri mkupezeka ku ana
chuma chao adachika mwana
sizinaiza masewe ya yebe inali nchito yeku kwambiri kwa makolo kulera ana 13 kumaso pabanja slodi loso wa zambiri ndiye panali mtu mmodzi banja mwatu amene panova ama kha dziko lina nga South Africa amene ni guru wanga amene zinake ni Victor zake Kaunda ama nina yonjo naziba tsaika zake ilaba kadiyo ali ni zake ye ya ndi ndame ali limbikitsa wambiri tika kala kumajeza chifuaso ndi ye kaya osa amena li mwina anaka kala Oyimba watu kwatu mwina tikadaka
liganabu ilabo fusoli mene ilo mafandi ndi mvete ndi tuti mbanja mwalimo soye na amena li ndi matrate hazo imba imba
chabwino amene yo ndamene kwambiri kakala amarili mbikisa kwambiri nduwa number 4 kubadwa mbanja mwatu ndamana lindi kama luma lili mbikisa kuri aya usadadaulo izizi zini matero izi umpawi uini matero nde tali mbikisa kwambiri ndamene yu mpaka na kuyamba kuzitandiza kamena kuti kulimbikira zinthu zina zimene zasukuluzi ya zinavuraso kwambiri mina chifuwaja umpawi uu kumano adali mbikisa kuri aya umpawi uu ukoza kuti usadifwa ya sikulu yokhayai kumano titapanga so izi
ndapo mupanga chani
ndiye apati mapanga business ine amene sikuti tingachite kwatchuliratu kumano be tinganene kuti moyo be wasinthako
chabwino
ndithu ndithu
Frank Kaunda pali controversy istingaithawe program yati kudziweni kuti ithawe nkhani iyi ndekuti ine ndikhalire program isindapange pamudzipano nde ine sindivomera kuti ndikondweletseni koma nkhani ibwere poera akuri maimba nga risike fachi moto kwa mbili zona
wana wanga una mada buino udani bango kalama iwa buino kori udani yota manyazi jima kunyadira jina gulera mwazo nsiga uguti wandine osauga koma monga kolo nida eseta ugusa malira ambuyo wanga nga buino Eso sewera zita banja sijuga yodi alindinda la mayo apete koma banja ni mpanso malile wage ndifa diguri banja ni mpanso mabedo wage ndifa bonfuna mubenza mkazi usafere maonegedwe bonfuna mubenza mwamuna usafere jumai koma ufere mtima wajigoni ngari na mfugo koma ufere mtima odeka ngari na mfugo agapezela wina wage ofuna kubezela mkazi agapezela so wina wage ofuna kubezela mwamuna usalole umu yanke wino guribanja safunirana usalole umu yanke mofela wino guribanja safunirana mama soseso ndigumfa koma mkazi msandifunile hori mkazi ya mwa ndigufuna yo akare na mfugo na mfugo mbewa yoshe nje uma ipensa ugabirio
akuti nima ima kaskira sininga tsutse maganizwa na mabeya kwena mabeya ya kwena mabeya
chabwe binu madzimva ri maimba ngarinda
nima nima dzimva kuti maimba ngarine
okay
yeah ineyo ndineyo kwambiri ndima kuvira kuti muntu akamaimba kupanga chinthu amaimba kae waonera so muntu wina yeah pamene kuvira mabese kuno bwino
inde
sanga kapanga chinthu wina akasada muone apo kae chinthu mina nzovura kwambiri makama karingane kuimba kwe ya ndi ndita mvera kwambiri nyimbo za anthu ambiri chifukwa sana khale poimba nemba kaina vera
unakhala kumvera
ya ndi ndavera nyimbo za anthu ambiri nyimbo zimene zina woimba mmodzi mwa anthu amene amandisangalatsa kwambiri isikefa yuda ndiyeno nthawi imeneyo ndili mwana bi wambiri zichazoti ndinkangoganizira kuti koma munthu uyuyu akuimba zijazoti ine ndimazifunazo ndiye pang'ono ndi pang'ono ndiyambano kuimba ndinayambano kumasendezerabe kwa munthu ngati ameneyo kwa munthu be ngati ameneyo kwa munthu be ngati ameneyo mpaka kufikira popeka nyimbo yoti mpaka ineyo ndapekadi nyimbo ndikatulutse nyimbo cha studio ngopeza kuti zafananaso pang'ono ndi munthu uja koma si iyeyo
zonna kuti achina uze Uganda achina James Kajao amene adakujambula chakoyambirira ndikhoperiso madziwa zoti ndikudziwa zimenezi akhoza kunena abe kuti achina masewera chabe sikuti kwenikwenu makhala ngatutuma nkera kwa skefa koma mwina urayamba chakupitira kwa achina na mfuko ndanzawo mphini yobwereza ndanzawo udaonekeranu kwambiri kuti noona sungukera kuti ukupendekera kwa skefa chimoto komabe wafotokozera kwambiri momveka bwino kuti nkhani yaikulu kwambiri ndiyoona kuti munthu ina aliyense kuti akhale chimene amakhala amakhalulu aonera ina yake amene akuchitanso chinthu ngati chimene chocho iye ndikhulupira kuti nkhani imene iyi yamveka bwino kuno padakali pa kuti zimbali zinga
zidatu
zidatu it chimene ndi Yesu ali mwaine na fuko kumaso panjenga
kumaso nthawi
nthawi kodi ili nyimbo 8 paja
ini nyimbo 9
9
yeah.
So mulankhule nawo ndi moyo moyo mapirira abe chanchani
dzili mu kuti zinyalala kuti ndi muyankhule nawo ndi aba mwina imene sidathe akuyikonzabe ndiyeno tikungomatulutsa kaye imodzi tikalero imodzi tikapeza mpata imodzi mpaka na aba moyo saidza kwana
chabwino Frank Kaunda ine ntari ndakuitana kwathu kapena mwina utakhotwa andikanira iwe kuti aine kwanu singabwere koma ena adzama Kaunda aja makonda anthu amai kwambiri
yeah.
Ai
ai sili Kaunda
okay chabwino anthu amene amakondani mafanzi anu ai ai Frank chondelero mukabwere kwathu a Frank Kaunda akumangoji ngakhaya uri Kaunda ngakumpoto akakuphikire njani
ine kwambiri makonda nyama yambuzi
ndi njani bayo khakapena
zina zinaja kwambiri sana mhe kudziwa naja kwambiri nkwani ndakuja kwambiri ndiye be nyama ayi basi
chabwe
ndiye bwino kwambiri mene
aha
ndithu
Eyo parikiza njani mpunga sima chipisi
zende bwana nyemba ndi sima kwambire ari kuno ku Malawi ndekuti mungati mtu suna je sima ndekuti suna
sudaje
nenezo ona mmene yose feso ngara toimba ndekuti tukwenye na kumaja kwa mbini
mhamfu chimba chiri mimba date u Joseph Nkasa
ndi tundeti kajasima ya nyama ya mbuzi nguza parikiza bambali pamwina nyemba ndiku disabuni kwa mbini kwa masambawa yae masambawa naja kwa mbini
chabwenu
ndi
ndiyo timashira yukupa ndiyo ima enda gai isada kari ndiyo ima nila ipedwe
usari ugangu ibeza
ndiyo sirichuwa
yosa ivurigira
ndiyo timapa chabu ino Frank Kaunda ndini mafuswa angapo otiriza awa mafuswa mene wawa inendi kufuna uri uzingo ni na ea kabina ai paripe poso zote uri rikambira na zuri sitaru ndi ee kabina ai ndi amber
yeah.
Uma imba ngari skefa jimoto
ai
uma musirira skefa jimoto
ea yeah.
Wakalapo ndi agazo upitirira mmodzi.
Yeah.
Uli ndiana upitirira mmodzi.
Ai.
Waswapo mtima wa wina, kabino waswapo mitima ya wina.
Yeah.
Waende tapo minibus.
Yeah.
Manager wako ndi Goodwill Chisare Nkuzimba Itza Thunga.
Yeah.
Ndiwe mlangizi pangani ukudza na nimi ambo nji karibu.
Yeah.
Uma jambulidwa nyimbo zako kwa mbili ndivyo jibwana ye mama ujambulida so skefa jimoto.
Yeah.
Uma imba ngari skefa jimoto.
Aye.
Uma londola mavaza skefa jimoto vaka ganizi begago mnyimbo zako.
Yeah.
Programu ya Tikudziweni ya Tirabumweva nditokoze kwa mbili nonse amene matitsatira pano pa times kufikira so sabata ya mawa. Pamene tidza kupatsira ni programu ina ngati yomwe yati Tikudziweni ndingo titapitiriza nibe kutsatira zaidi zimene times ya ukonzerani langa dzina fungai mtsinze pitiriza nibe kuchita zozilitsazo ife tidza kupezani kuti anthu adziwe mbali ina yanu ngati mmene tachitira ndi Frank Kaunda ndapita.
When I'm a jifeweza, when I come a jidimita, come a moya uma bidilila be.
I'll pick it peace.
Mune yangana inama, dani yangana ni bino bino, di kuzunziga inama.